it at a relevant place. I feel this is the place.
Ngingumuntu omnyama ngakhuliswa ngemithetho yesintu. Ilimi lami nezinkolelo zami nokuhlabelela kwami kuchaza isiqi somuntu omnyama. Ndiyithekela le henhla ngomntu ntumbuluko ya mina hiku xikwembu a xi na xikongomelo leswi nkulumba ngomntu hi ku aka xi endla munhu hi ndlela leswi nga mu aka hi yona xi mu aka hi mufanekiso ya xona. U seke wa dinyatsa ka gore go dinyatsa ku go nyatsa mupi wa rona awo wa na ku thuka wa na ku sarula wa na ku chanyirira wa na ku uzitsa wa na ku wenga wa na ku rhwatsisa wa na ku suwira rombo ra ka yipa wa na ku kawaza xinto xa n'wana lexisikiwe pasi rose siyalingana ngaphansi kweli la na nobe sihlala le mhlabeni longalingani akukho longcono alomunye simunye. Thank you very much.
Understand the rest, but that was beautiful. Now we're going to be... Do you have some...
Rita. Okay, Rita.
Yes, Rita Entertainment.
Make sure you stop each time. This person here, so...